Hari abantu bambaye imyenda y'umukara ndavuga ati reka ngo gerere hano aho yinjirira hose ndamuterera saliyuti natanyinjiza ndamuterera saliyuti y'abajenerali bakiki cyakura nyiriye
urakirya kuko byagenda
kuba oya nta nzoga ndi bubasa ariko bambabarire uryo kuki cyakura cya Pamela na debe